yari yahishikiye ariko aratamba yasaze ngo dafegisi uratwa tamba nabicane niyo yabizanye hajya ariko atamba indirimbo batamba zuka yita ba techno emwe yari bavuga ati mbe ujya nuwa he es ariko atamba iyo ndimbiruka ariko atamba sebe ko atamba ariko atamba ikurikira niyo yabizanye ariko atamba yacejeje nzambona umwana